Igucane reka mbanze ndabahikaze mwese mudahengeshanya kudukurikirana kuri Ndundi TV. Uno musi wabonye yuko nakuzaniye nde uraza kumva byinshi ahubwo. Numuntu yasanzwe ashigikira cyane abaririmbyi. Mbega yoba yarabihebye canke nubwo arabibandanye. Hari byinshi wibaza udafite inyishu, ni nayo mpamvu namuzanye kugira agire ica kubwiye uno musi. Unkundire kwanza mbanze ndamuramutse na mahoro.
Amaroneza DJ.
Aba mudinga Kim Fancy. Uretse izina ko basanzwe barizi, ikindi kintu ushaka ko twomenya ni giki?
Ndakindi mbona mwomenya kwasanzwe ndamba ariko basanzwe banzi.
Ni Kim Fancy nabo ndibuziba dukeneye kumenya bwa Kim Fancy.
Yego.
Yes. Nguye amaze kwishikira muri Ndundi TV tumaze gushigikira cyane abaririmbyi twumva mwakoranye wabafashije, ariko kandi no muri kino gihe duherutse gukorana ikiganiro tubwira yuko ubu mugiye gufata cyane umuririmbyi wawa mukorane. Ibikorwa bigeze he?
Muri ivyo wawa musanzwe twamye dukorana kuva kera, kuba muzi wawa ndibaza yuko abenshi batangiye kumenya wawa aciye mu minwe y'iwacu.
Ego.
Bisigura yuko ari umwana w'umuhera. Si novuga ngo tujye gukorana na wawa, twamye dukorana na wawa.
Ariko kandi ngo ibikorwa ngo nibyo bihora byivugira. Duheruka kubona indirimbo yiwe nshasha. Programme yose kuba ariko barakurikirana wawa muri kino gihe, abantu benshi bavuga yuko hari igihe yashowe kwicara akamera nkume ngo yaruhutse mu muziki. Rero turashaka kumenya ubu muri ko mumuzana gute kugira azane kandi byashusho twahe tumumenyereye ko.
Mu bisanzwe ko kwicara ko nibaza ko wawa nyene yabisiguye hijya no hino. Sino kigaruka ko hanyuma kubijyanye no kuvuga yuko tumuzanye gute cyangwa gute, wawa muramuzi ko ari umwanditsi mwiza kandi abyifatamo neza mu midiho nka yose. Urumva muri kino gihe yarashoboye gutegura umudiho, unavuga ko ari Ndundi umudiho yashoboye gutazira rundi diho. Ni umudiho uriko urawumviriza wumvamo ibintu by'ikizungu mugabo cyane cyane n'ingoma z'ikirundi zirimo.
Aha nyine muri iki kiganiro muri description uraza kubona link igutwara direct uciwe wumviriza iyo ndirimbo, hama nawe uheze utubwire uko wayumvise ukaba umutera intege. Hama dusanzwe tuzi uko ibintu byo gufasha abaririmbyi wamye ubikora, ndetse n'ubu tubona utarahagarika. Ni igiki gihora gituma abaje ugasanga bamaze igihe gitoya gusa baciye bareka gufasha abaririmbyi, wowe wibaza ko impamvu ziba ziva he?
Ikibazo cya sinagitawe sinzi ko gitumbere kuri jewe cya muri rusange.
Donc muri rusange abantu usanga turaje mu muziki mwabo akanya gatoyi, cyo twumva umengo turadedebukiwe gufasha abaririmbyi.
Aho nkaho nabo nyine sishobora kubyishyura kubera bivana n'umuntu n'intumbero y'umuntu. Natuye namaze kudushikira urazi ko mu bijyanye ni n'umuziki w'u Burundi ndamazemo igihe kitari gito, ndamaze guhura na byinshi. Nk'icyo kibazo nyine nacyo nyine umuntu wamaze guhura nacyo ngo ashobora gushoboka mvuga ngo kiva kuri iki cyangwa kuri kiriya. Kumbure umuririmbyi ashobora kuba afite gahunda yiwe akurikiza, yabona ati nohindura ryomera neza cyangwa akaba atashimye ibyo wamukoreye, birashobora gushika byose. Aho ni muri rusange kuko murabizi yuko ibintu bavuga nka lebo cyangwa management nyinshi ngaho niko zigenda zimera, nta muntu usanga yahagumye imyaka yose niko bimeze.
Uretse yuko ubafasha ata amasezerano mufitaniye menshi, umuririmbyi umaze gufasha ukumva gushika n'ubu aho urashima igikorwa wamukoreye ninde?
Aho naca ndakumenyesha yuko jewe ntakora ibintu kugira umuntu anshimire, nkora ibintu kugira nkora nshikana kucyo nemereye umuntu. Ngenda mbafise intumbero y'iwanje nkorerako mvuze nti ndamufasha iki ngeze aho nyine. Urumva iyo ngejeje kuri icyo gikorwa kuri jewe mbabona ko nashimye, nawe ambwira atabimbwira mba nashimye muri jewe.
Yes, kuba nka jewe mvuze nka Ndundi TV tumaze kugendera studio Kim Fancy Record, urabona yuko ikwijije ibyuma ndetse n'uhakorera akora neza. Nigiki ubona yuko gituma indirimbo zisohokaho zitaronka promotion, zitaronka akaryo?
Aho rero icyo kibazo kicyaje kijya kuba promoter nyine cyangwa kuri nyine indirimbo. Kuko nka twebwe akazi k'iwacu ni production, ni turi muri promotion.
Nka kamutera abaririmbyi cyane cyane bashaka umuziki mwiza muri Kim Fancy Record boronka iki?
Wasubiramo ikibazo neza.
Kamutera abaririmbyi bashaka umuziki mwiza muri Kim Fancy, birashoboka yuko bashaka kuharonka umuziki bo serukana mu makungu?
Ntibyobura kuko nkuko batanga ubivuga ati turakwije ibyuma, nicyo cya mbere. Umuproducteur ni cya kabiri, ibyo byose turabikwije muziki waboneka gusa kenshi usanga byugara muri zo promotion nyene izo promotion nazo site tuziraba arababijeje
murabona aho byugariye none nkamwebwe mubikora gute kugira ikibazo kironkego nyishu abantu nyene abakora rya promotion batahure yuko namwebwe mukeneye yuko ba promote
kandi ndabiravye neza ndabona umengo si kungorane ya King Friends Record yonyene hari na handi buryo dufite ama studio menshi ngaha cyane Bujumbura sinibaza ko yose avugwa ku rwego rumwe urumva n'ikibazo je ntashobora kuvuga nti imuti n'uyu nibaza yuko aba babijeje bya promotion boje hamwe bakabyiga
Yes umvise ngo akamwatera nukumenya yuko ari ikintu ciza cyasohotse hama ugishigikire muri bangahe na cancera ba promoter yuko radukurikirana umaze kumva iyo ndirimbo ya wawa mwaragize ico mubikoze ko nizere yuko kubgawe tuvyemeza neze ko ari ndirimbo yakaranga kandi ari nziza
ni ndirimbo yakaranga imeze neza ikoze neza kuyumvirije neza urumva yuko ifise akantu bimwe abantu bakunda kuvuga ati kubera ko Burundi butogira style yabo bisangije uyumvireje neza urumva yuko bijya bintu yari yagerageje kubikora yarabikoze kandi n'amajambo ni meza ni kirundi kimeze neza kigosoye kandi nta n'amajambo mabi bami amwe amazimi sabantu biyamiriza urumva yuko iyo bari ndirimbo imeze neza yoshika kure yose ruminwe yabo ba promoting indirimbo
Yes nko kubgawe ni giye kirekire ukurikirana umuziki wa Burundi intambwe ubona twamaze gutera ni ya
intambwe ntibura kuko urazi muziki wa Burundi umaze imyaka myinshi uri kurakogwa canke bagerageza kuryosha intambwe kuri je ndabona ko yamaze kuba kandi urabona ko ari abaninzi benshi bibeshaho no muziki simwe bya kera bavuga muziki wa uripi mu Kiswahili ubonye urabona yuko benshi babayeho no muziki baritunze babirwa mu voyage baratunga ibintu ramazo n'imiduga byose biboneka yuko harimo karusha
Yes hari kibazo abantu benshi bari bamaze imisi baguma bibaza indirimbo washobora gukorera umuririmbyi w'umurapere Frank Duniano muravuga ati mugira mukore challenge aba danseri bigenda gute wewe ubwiwe yarasiguye ahatandukanye yuko ngo aba danseri nibo bazanye kutumvikana kudashaka yuko muze competition igera ku musozo baronke agashimwe ntibashoboye ngo kurungika ama video kubgawe ico kibazo ukivuga kwiki
murakoze cyane ngo ico kibazo kuko ndazi ko cyari kimaze imisi abantu batagitahura reka twotangura kwanza ugukorana na Frank na jewe intumbero yari yo mu bisanzwe Frank twakoranye nk'umuntu na mpaye promotion y'indirimbo ni isuku kuvuga ko na masezerano twari dufitani hanyuma akoze indirimbo indirimbo yitwa paka kuce indirimbo irangyohe ndamubwira nti kubona ukuntu wakoze indirimbo neza ikintu gufashamwe turashobora gukora challenge je cyo nzogufashamwe n'uburyo bwo watsindiye iyo challenge bisigura yuko iyo challenge yari hagakiwe na Frank Duniano si ya King Friends Record bora ntibabyitiranye ni ya Frank Duniano je gusana ndamufashe mu mugongo nkuko namwe indundi muvuga muti reka tumufashe mu mugongo mukomenyekanisha challenge y'ibintu nk'ibi je rero mari mu ruhande rw'uburyo wari gutsinda ariko tahira bujya buryo icabaye rero sinzi ko arashobora kubikurikira abashoboye kubikurikiranye cyabaye harabaye intuza ihigano rya mbere umengo abari batanze ama video yabo barashika nka 20 nabandi havamwo dukuramwo batanu dukuramo batanu bategeza kujya muri finale muri aba batanu bose bategeza kurinda ama video kugira bashobore kubaha ibibanze cyambere cyakabiri cyagatatu ariko ama video ntibashobora kuyatanga kandi twarabongeye n'imisi twarabongeye nk'ukwezi kose kugira tuba umwanya wo kwitegura ntibigeze babikora mama twansumira kuri Frank Duniano yabikurikiranira hafi we yambwiye yuko abona yuko abo bantu basa n'abananiwe yuko challenge yuhagarikwa challenge ihagariswe hari umwe yatanze video mu munota wa nyuma mugananye ni video itari kozwe neza hanyuma duhitamo tumwemera yuko umunsi hazoba shootings ya video iyo ya challenge ya paka kuce yuko abo bantu zobashiramo muri video bakaronka agashimwe ko kujya muri video ya paka kuce kuko urumva nabo batanze video yabo amasanamu ntiyarameze neza nkuko twayibasabye icya kabiri nta ntitwari no kubakarasa kubera yari umugumwe gusa
abari mu ihiganwa akajambo babwira naka abadanse uba wamaze kwitanga mugabo mu nyuma ukagarukiriza mu nzira
abari mu ihiganwa no asaba yuko iyo bagiye mu bintu by'ihiganwa botocika intege bo kwama bashikana gushika ku mwisho uko urabona aho bari bageze ku kanyuma mugabo kuno baciye bacika intege umva ko bibabaje barataye umwanya wabo batana n'iryo bakwe
byo kubana kandi uburyo deja bwari buhari
babo bwari buhari yego uburyo bwari buhari gusa twaranse kongera ko kandi ukundi kwezi yacu yibone ku mengo ntambere wigira
Yes, ukaburi mwihiganwa rero ngo ntucike intege umenye yuko ku musozo ari huza kuronka byinshi. Ngo Burundi ni butoyi canke ndetse n'igihugu ni si yose ni ntoyi iyo utari ngaha uburi mu mahanga donc Burundi buri kurabubonera hafi kuko ngo ibintu byo kuba abantu bari hamwe biroroshe gose. Umuririmbyi ubona yuko ariko araza ubu akicaruka ubona ati uyu ni yashiramwe eforo azogera kure cyane cyane muwabaririmbyi batoyi bari ko baraza.
Ndabikurikira no kubivuze kuko umuziki urabona ko nawihaye kuva kera nta kiba ngaha mu muziki mu Burundi nakurikirana. Ndabona ugaruka ruko ruruka mu muziki kandi bose barashoboye kuri iyo jamu muziki ko bose bashoboye sinashoka mvuga nti kanaka niyo mbona yo duga kuruta abandi abonotera intege bose bako baraduga bashiremo ingufu bashiremo n'intumbero kuko mu muziki si gupfa kuririmba gusa utegeza kuba ufite intumbero
guys ngutegeza kuba ufite intumbero kubgawe nk'umuririmbyi ariko araza ubu uwo ari we wese yo kwitura ku byerekeye studio umva wacyo wo mufasha
Studio yanjye yamiyuguruye twigeze twugara bishika none umunsi ruguruye bisigura yuko imijyango yuguruye twakira bose nta numwe tugosora
nare wowe kugira wemerere umuntu ati ndamwemereye ubanza kuraba impano canke uraba n'uburyo yifata kumwemerera umuhe promotion studio umuhe nk'iyo ndirimbo bishobotse umukorere na video kuko ibyuma bya video navyo nyine turabona ko bihari kugira bikunde ngo umufashe urabiki
kugira nkunde ndamufashe cyane cyane dutangura kuri audio kuri audio nyine n'umuntu aba afise impano kandi afise intumbero mu muziki kuko hari abantu usanga uhaye iyo promotion indirimbo mukayikora ari ariko kuja kubika nk'abonje usanga bica intege urumva ahanini ndabira nko ku muntu ukuntu yitwara mu muziki imbere ko ndamuha promotion yego hanyuma kujyana na video nacu kujyana na video turaba umuntu amaze kugera kure kuko video itwara uburyo bwinshi video urumva igutwaye uburyo bwinshi hanyuma akaba ari video igiye ngaho itari burukurikiranwe burukora tumwanya
nuko ngo azobikora abari kurakurikirana iki kiganiro cyacu nibaze ko mudashaka kwitinya urashaka kwegera Kim Fines Record hama uzomenya byinshi burya ariyo benshi ngo bahora bibaza ngo mbegi studio itumbereye he
itumbereye neza mu kibenga kibenga IBC numero 4
Ego muhora mwumva gusindirimbo yavuyeyo mugabo uzonyarukireyo nawe nyene urabe ico ushobora kuhakorera mbega iyo uri mu Burundi ikintu kiri kikuryohera ni giki
ngiyego na byinshi ngiyohegwa cyambere ku igihugu uko kimeze kuko ni muhera ego ni muhera ndamenyereye kindi nabavuka nyene abarundi
nguma mubonana
ego
ibyerekeye gufungura ngo ibintu biba mumaze iminsi mutari ko murabona
yego gufungura navyo nyine ni sawa nuko ntari umufana wo gufungura cyane
uje umukeke muri hariya murawuronka
uronse ubukuzimbye urashika mbwa ubukuzimbye si kimwe na hano
ni ubukiboneka nk'uwo ukubitiye mu rumonga ari guburonka ukiva mu mazi yes icyo kundira igihugu cy'u Burundi ushaka kubwira n'abanyamahanga ni giki
Icyo nkundira igihugu nakayaga kuntu hameze klima yaho kuntu abantu bakira abantu neza n'ubuzima butazimbye
Yes wamwumvise ndetse nizere ko byinshi yashoboye kubisigura duse nk'abari ko bararangiza akamutera cyane cyane abaririmbyi ndetse n'abafasha abaririmbyi
akamutera abaririmbyi nibakomerezeho ko ndabona ko baragenda neza ariko bashiremo vision kuvuga intumbero mu byo bakora ntibakore umuziki gusa ukira biryohere cyane cyo nico nababwira abafashe umuziki abanyamuziki nyine no kubandanya babafashe ko pana kubafasha mu buryo gusa no mu mpanuro birakenewe
hama nkuko musanzwe mukorana na wawa kandi mumufasha twitege video bu
sinashika ndabivuga ubunye kubera hariho etape tugendera ko n'abantu ziya tuba turabira ko n'ibyashika
gusa umugambi urahari
umugambi urashobora ibyuma birahari byose birahari umva bishyize tukabona ko bikenewe byo koko
Yes, nizere yuko amaze kumwumva ni Kim Fancy nimba utaruzi yuko yamaze kwishikira mu gihugu mugaho ngo amara kanya gato turashaka kumva ngo ofisiye yamaze kugenda ngaho kandi twari dushaka yuko ashaka kuza adusigurire yabisiguye byinshi wamaze kuvyumva nizere yuko abantu batashobora kukubona ngaha kandi kuri mikro batashobora kubona ngaha kuri muri iki kiganiro ahandi hantu bo gutora kugira mwede muvugana abiri cyangwa atatu kuba akeneye cyane cyane mu bikorwa byawe
ahantu bontora
ahantu ushatanze ukoresha uburyo ngurukana bumenyi ubuhinga bwaraje
ahanini boca kuri Kim Fancy record boca babereke nyine bantora
ego ni Kim Fancy yakoze ibintu byinshi abantu batangiye gukurikirana umuziki ubu mu 2022 ni mu bamuzi byinshi mbwaho hari byo yakoze kandi yakoranye n'abaririmbyi batandukanye nubwo wanse kutubwira ko ari abaririmbyi bishwe ubashima
bo sinovuga gushima
ushano guhura asante bro
ivyo ntibibura ivyo ntibibura urahura numwe canke babiri bakubwira ati vraiment kajya kazi wankoreye ni keza narashimye hari nabandi muhoranye ntibashime hari nabandi n'ubumva bigenda bivana n'umuntu kandi ivyo sindabiharura kugoza oya sindabira kugoza
yes jereka ndagushimire wowe wafasha akanya ko kudukurikirana wowe udahengeshanya kudukurikirana kuri indundi ugende wiyabonuza urabona ibikogwa byacu bitandukanye ndetse n'abaririmbyi batandukanye ibyo basanzwe bakora reka ndakwifurize amahoro n'umutekano tuze dusubire kandi imana ni yadutiza amagara ciao ciao